Danieri Maingo Shamisa Imimi Mwari Dimi Shoshamisa Mwari Muno Shkisa Shoshamisa Oh Show me.